Kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyi-channel kama kupastoni nginantu udabula amaphupho yenza kubalulekile ngokusubscribe nokulike kakhulu kinamba isebenziseke kuma-calls kuphela not ku-WhatsApp. You can only use WhatsApp only if and when you are abroad, awukho within the borders of RSA. Yeah, and don't text me. Oh, my text messages manje. Mina I don't use text messages, so funa ngiyofaka airtime or ngithenga ama SMS manje. Awukwenza ukuthi wahlini. Use call some airtime, different airtime. Mina bayami Vodacom, so you can. If we use a network, ungathenga ama minute all network. If we use Vodacom, still buy all networks minute. Yabo was it he was your phone that spela ukabagadi ukabangani kwabanenkani uthi phila mfundisi ngicela ukubuza la mina ngibubela kwa avocado ngiwuphethe ngesandla lene minye kwivuthi owodwa nje ubungakavuthwa kodwa ke bengiwuphethe ngihamba ke ngiya ekhaya so uphethe ama avocado thini abanye bathi amakotapeni abanye bathi ukotapheya sizo sinigama lika ukotapheya ngoba bathi liyisiZulu ukotapeni ukotapheya yokuyi avocado. Gonke kuhle uphupha ngibona ama avocado ngenzeke wabona ihlaza ngenzeke wabona ivuthiwe but luba luma ngokuthi abolile amosakele kodwa nje uma woli ehlaza kulapha ya emaningi still uPaul uhle wabona amaningi avuthiwe uPaul uhle ubona ama avocado ubona ama kotapheya singathi thina asiqalela uGenesis 1 verse 10 uthi uNkulunkulu wathi ke bhekani ngiyakuninika yonke imifino ethela imbewu emhlabeni wonke nemithi yonke okukuyo iy'thelo zomuthi oveza imbewu kube ngukudla kwenu. So rest assured that uPaul uhle ubona ke lesi sithelo sikakotapheya. Number one, uma uphupha la ukotapheya singakhetha nje ngoPaul uhle uma uwudla olungasho kwabanye lingasho isisu nokukhulelwa kwakho noma komunye umuntu omasiyo. Kodwa ke sesithi ke number 2 futhi uma ukotapheya kuuPaul uhle uma udla lusho impilo enhle futhi ende ukuchuma lisho ukuthuthuka nokwaneliseka nanokuthi ke ungalindela nje ukuthokozela izibusiso nenhlanhla ezofika kungekudala uyabona. Number 3 uma futhi uphupha la ukotapheya kuuPaul olubi ke kwesinye isikhathi uma udla lungabe nje lichaza ukuthi umile uqaphele imizamo yokudliswa ngawo abathakathi ngoba kumbuthi ukudla kwesinye isikhathi abathakathi bayakwazi ukumanipulate ke ubuthakathi ngezinto esiyithandayo uphuphe kusuzidla ke yabona. Number 4 umphofu ukotapheya kuuPaul esingathatha njengolu luhle kakhulu uma uwukha olusho uzinzo nokusimama ngokwezeyimali noma lingashinzuzo ngakwezeyimali noma ke impumelelo nje kokwenzayo yabo kungaba nokuphumelela so kungaba nozinzo ukusimama nokuzuza ngakwezeyimali yabo. Number 5 kuyenzeka futhi uma uphupha la ukotapheya kubuPaul uhle uma umningi ubona umningi ke lungasho nje ingcebo nenala nokuchuma nokwanda kwenzuzo nenhlala kahle kuwena bona. Uma uphupha futhi la number 6 ukotapheya kungaba uPaul esingathatha njengoluhle futhi uma uphethe lungasho la ukuchuma lungasho impilo enhle futhi ende nokuthi mhlawumbe impilo sikuzokuba ngcono uma kade ugula noma kade uthwele nje kanzima empilweni yabona futhi isimo sesiyaqala sesiya siba ngcono noma sizokuba ngcono empilweni. So uma uphupha ukotapheya uPaul uhle uma uphethe lungasho ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi ngabela ukhomba ukuthi kungenzeka uzothokozela into eyisibusiso into ewuthando elumnene noma ukuthola ulwazi lwekhethelo nemali esikhathini esizayo eseduzane yabona. Uma uphupha futhi ukotapheya kwabanye kuba uPaul uma ubolile usuke lusho ukudumazeka nokuphoxeka ngenxa yomuntu omethembayo. Singabe sikubalule futhi number 9 ukuthi uma ukotapheya ngaphinde ube uPaul uphi uma ubolile olusuke lusho ukudumala ngenxa yemhlobo yokufekela kobudlelwane noma ukungenzi kwebhizinisi noma umklamo wakho inzuzo yabona shuthi kungenzeka uzodunyazwa ukuthi ubudlelwane bakho bungafekele bungahambi kahle noma uma ukuthi unento eyibhizinisi noma unento eyumklamo kungenzeka leyo nto leyo ingahambi kahle noma ngeke uphumelele kokwenzayo noma uthole umphumela omuhle ulindele kuloko kwenzayo yabona kwabanye kungaba mhlawumbe mayelana nokuthi ngekuhambe kahle esimeni sokukhulelwa manje ukuthi ube umuntu obelindele ukukhulelwa noma okade ezama ukukhulelwa futhi yabo sithi la 10 kuba uPaul ubefuna umubolile olungabuye lichaze nje ukuthi mhlawumbe kungenzeka uzobhekana nosizi nokudangala ngenxa mhlawumbe yokungabambi kwesibeletho yabo noma ukuhambi kahle nje kokukhulelwa. Number 11 asisithi ke mhlawumbe uphupha la ukotapheya futhi kuwuPaul uhle uma ungakavuthwa ngoba lona liyakunikeza ithemba lokuthi ke udinga nje ukusebenza kanzima futhi uphinde ubekezele ukuze ufeze ini iy'fiso zakho. Sifanele ukuthi number 12 kuyenzeka futhi uphuphe ukotapheya kuba uPaul uhle uma ungakavuthwa osuke lichaza ukuthi ungase mhlawumbe ubusiswe ngamathuba amahle kodwa uzodingeka ukuthi ulinde futhi ubekezele ngoba ke umvuzo ofanele uzowuthola ngokuhamba ke kwesikhathi yabona. Besibheka la abanye kuba ukotapheya usho nje isisu grow up knowing that abantu besitshela ukuthi ukotapheya isisu isisu futhi still kunjalo omunye angaba wenye isisu noma abuphethe uyawuthenga wenzani wero uyawukha kukhome isisu but njengoba sesichazile ukuthi possibly nakho ukotapheya kodwa okusalayo kupha oluhle uphupha ukotapheya yiloko singagcina ngakho uNkulunkulu akakulonde ukubusisa.